Kotahi te tau e toi ana, kātahi ka horapa te hihiritanga o te poiwhana ki ngā tōpito katoa o tēnei whenua. I whakanui a FIFA i tēnei tau, kotahi nei puta noa i tēnei whenua me te whenua a hi treiria i te rānei. Ara, i whakatī ramaramahia ngā papatākoro me te ha i whai wāhi nui hoki ngā iwi taketake ki e nei whakanuitanga. Ko te uri Māori nei a Paige Satchell tētahi e mahi nui ana kia uru atu ia ki te kapa o Aotearoa mō te tōna mana nui nei a te rātau. A nei rā te pūrongo a Victor Waters.
Ka tī mata ki tai nui, ka puta atu ki te ao. I te papatākoro o Kirikiri Roa, a Waikato Tainui, i te ata nei, e pōheri ana i te kotahi tau, hei te tau e hari ake nei. Ka tū te kapu poiwhana, a ao, mā ngā wāhine.
To all the women of the world, we welcome you home, back to the home, the original place where soccer started for women, here in Waikato. Waikato mana wahine, Waikato tūtsuru ki te kaupapa.
A kei ngā whira o Waikato te manako o tēnei kaitākoro, ki te whakakipakipa i ngā wāhine Māori o Apōpō, ki tēnei whakataetae nui whakaharahara.
That makes it even more special, I mean, being able to play in New Zealand. Yeah, my whānau's from here. I come from Ngāpuhi tribes, so yeah, hopefully inspire some young Māori footballers as well and even just grow the women's game in general. This is an amazing opportunity.
Ā, ko te ahurea Māori te kaupapa whakapakari i ēnei wāhine. Ki te whai hua i te tōna mana. Ko te tūmanakoa Satchell, ka kite te piriona tāngata e mātaki ana i te hirihira o te whakataetae nei.
Everyone knows about the haka with the All Blacks and things, so I think, yeah, embracing that culture and showing the world what we have, and the rest of the world's really going to enjoy our culture that we have to share with them, and we're really excited to welcome the world here.
He tau nui e hari ake nei mō Satchell, nā te rā nei tana kōrero ka hoki atu ia ki te wā kāinga tākaro ai, mō Wellington, Phoenix. Victor Waters, Te Karere.